nanje
eh usema ni Daniel Mukhai
Mukhai
Daniel Mukhai ulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Festus Mukhai alikuwa ni president wa wapi wa Botswana yes his name is Daniel Mukhai we are deep in Bunyore
Okay, I'm going to go to the house.